nciphisa emathuba
e masonto niwulethelwa litiko letempilo libambisene na nature namhlabhlangene.
Lishonile masotla mahle lishonile nine bengosi lenhle mukulana na Tindzaba tinsimbisi khombisa udethulwa umsakato wakho tithombe lohamba phambili Eswatini TV isibuko samaSwati namelibethe ongengisani point wancane ngihamba nazama okanzimanze asingene kidongo lelo mohle sizaqala sibuke nathi lethamba phambili kulolu suku lwalomuhla.
Unangulu uKhiyopas Dlamini sewucele bafundzi benyuvesi yakuleli ukuthi nabanetikhalo balandzele tindlela letingito tekubika tikhalo tabo kunekusebenzisa ludlame. Induna yelitiko letekuhlela umnotho nentuthuko dokotela Thambo Gina ithi umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nengcenye ekhulwini 2.4% lomnyaka losetulu. Kanti ke induna yelitiko letindlu nokuthuthukiswa kwamadolobha umntwana ngosimelane ithi lelitiko solo liyachubeka nekuba nensaya yeTindzabeni tekubhadalwa kwemthelo wempahla edolobheni. Beceleti emarates
Tindzaba Ndunankulu Cleopas Dlamini sewucele bafundzi benyuvesi yakuleli UNESWA kuthi nabanetikhalo balandzele tindlela letingito tekubika ke tikhalo tabo kunekusebenzisa ludlame. Ndunankulu ukhude ngemavi lacinile sento sekushisa luhlangothi lwenyuvesi lokugcina ke maphepha elihlolo lekathi ke nakusento sangamabomu umthetho ke utawuthatha indzawo yawo. Ndunankulu bekakhuluma noma ke bekawubuka umonakalo wekusha ngekhathi yenyuvesi.
Kulenzela kushiswa kweluhlangothi lolugcina emaphepha elihlolo enyuvesi yaseSwatini kwaLuseni ngensasa kusangemsombuluko. Ndunankulu Cleopas Dlamini uvakashele lenyuvesi kuyobuka lo monakalo ulayelwe ngekhathi nangephandle lapho kushe khona. Kanti ke tinduna tembuso kufaka ekhathi induna yetemidlalo namasiko Harris Bulunga, induna yetisebenti tembuso Mabulala Maseko nenduna yemsebenti lemkhulu nekuthutha Chief Ndlalo Hlazandwane bebayingxenye yalabo labede kutobona lo monakalo. Ndunankulu uthi bafunzi nakusento semuntu lesi umsetho utawusasa indzawo yawo njengoba luphenyo lusachubeka.
Kepha labo labende loku batawubona umthetho ukuthi uhamba njani nangabe kwenduwe bantu nangabe njalo kuyisiphosiso kudaba siphosiso kungaba kuyala nje kubantu abesikolwa ukuthi tikhona tintfo lotendako tibe full time njengalokufundza nje. Kukhona tindlu lotendako tibe part-time njengalokutoyitoya nje. Abangakuphambanisi le tindlu bese ungathi lok full-time ngilokutoyitoya, lok part-time ngilokufunza. It's not that way. Uma ula usuwena utawuhlufunza nje nawuthola isikhathi, but isikhathi sakho lesiningi utaba ngilokutoyitoya bese kusina kufika ama-exam uthi awusi ready. You are in the wrong place. This is a place for umuntu ofuna kufunda. Futhi ungamphazamisi lo ofuna kufunda.
Lisekela lemphathi weyunivesithi Professor Justice Twala lithe bashayelwa lokwa ngokwi ngemsombuluko ngalo monakalo bethi cishamlilo ke basukumela etulu lokuyindlu lekayibonako.
Ngabo 3 ekuseni ngelisonto
kuqhamuka umkhosi kuqhamuka kubo security bashayela ukuthi sekonakele kuya university yavutha sakichima ngenkosi sto uhlola sakhanza vele kusha nabaka fire beba khona amaphoyisa acisha khona asingathe una lomlilo nalabo security bethu ke bebakhona sekuvele bonakala ngosi bo mkhulu kabi lomlilo umadima ucishe wadla yonke lendlu inhlanhla kutsi lesilingi ayika uphiki lomlilo kube uphikile ngakushe kwaze befika khona la
umonakalo ke usengakateki ukuthi ingabe ungabita imali engakanani kungumanje kulolu hlangothi lolugcina emaphepha ayihlolo kanti ke lokulimela kufaka ekhathi bongcondo womshina nemishini yokufotokopa nemaphepha lamayela amcoka netincwadi nalokunye nje enkulumeni yakhe ke ndunankulu ucele ukuthi bafundi bayiphathe kahle enyuvesi kude nalabeta emva kwabo bayisebenzise bayikhanze isesimeni lesingiso uthe ke timali nathi khona utawubambisa hulumende sakhiwe kabusha lesakhiwo etinzabeni ngingiyani msebi nginanomfundo Simelane nanomfundo Magagula sisenyuvesi yekwaluseni
Invuna elitiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha umntwana enkosi Simelane ithike elitiko solo liyachubeka nokuba nensaya eTindzabeni tekubhadalwa kwemthelo wembahla edolobheni phecelete ma-rates njengoba ke lelitiko likonedwa imali yema-rates langetulu kwetikitsi letingemakhulu lamabili temalangeni 212 million emalangeni Induna beyikhuluma ePhalamende ngesikhathi ke yethula umbiko wokusebenza kwelitiko layo wesigaba ke sekucala seminyakati mali wahulumende wa 2022-2023
Litiko letindlu nekuthuthukiswa kwemadolobha letfulo umbiko wokusebenza kwalelitiko wesigaba sekucala seminyakati imali wahulumende wa 2022-2023 ngalesibili emsebenzini lochubekaka endlini yabaye esikhulu lochutshwa ngemakomiti labuke kusebenza kwalamatiko khona endlini yabaye esikhulu. Likomiti lelibuke kusebenza kwalelitiko liholwa lilunga lephalamende lenkundla yasemanzini South Thandi Nxumalo njengasihlalo. Infuna yalelitiko umfana nenkosi Simelane esandvulelweni sayo ivetile endlini ukuthi lelitiko solo liyachubeka liba netinkinga tekubhadala kwemali yemthelo edolobheni njengoba kungumanje lelitiko ligonedwa imali yema-rates lenganga 212 million emalangeni. Induna ivetile nekuthi lelitiko linenkinga futhi ekushoda kweticishamlilo kanti kungumanje kunetikhala tetisebenta etilikhulu nemashumi lasithupha nesiphohlongo 168 letidzinga kuvalwa kulolu hlangothi lwebeticishamlilo. Emalunga endlini abese awudzingisa lo mbiko wenduna atfumisa intuthuko lebonakala ke madolobheni lamakhulu elive aphinza agcila kakhulu endzabeni yekushoda kwetisebenti ehlangothini lwebeticishamlilo amalunga athi kubuka kwangathi litiko alibambisile lohlangothi.
Ingwane park uyasetshelwa mbamba kuyaqaqa kuthi khona lokwendekako nalesithi center nayo kuyaqaqa kuthi khona lokwendekako ngiyadumisa mne kakhulu.
Ngenze indawo sokumanje ngijumisele madolobha ngoba uyawakhanza ukuthi yonke la madolobha na uzuyahamba embabani futhi uyahamba la kwanza umgwaco uvaliwe uvalelwe ukuthi uyalungiswa kufakwa kabusha tikondiyela uya kumathaphu uya kamanzini yonke amadolobha ukhwalo kwendeka kwala madolobha uyamangala ukuthi ungabe bakukhona ngani konke lokho.
Fayanga silo li department lebambiseke kahle ku government through your ministry ku kwakunekulika kwetinto nema services lamaningi ma uniforms abengasila right and kushoda kwestaff sebakhulumile bahlonishwa but ke siphinde sibabonge baka fire lokhona amelele fire xa uthi asibongela ukuthi sibahlonishwa siyabonga lokuthi fire noma ngikuphi la kuthi wakhona uyadzingeka uyakunikela lokuthi avele fire atibonakalise
teshi sasemankayana sakhiwa nini lokhu ng 2022 nya solo asikhona ngoba nale hiring freeze ikhanza sesivele sikhona le stage lesi kufaka ikhathi nanasi ke letinyele abantu balabo sase Big Ben solo kulukhuni kuphi lokuthi kutholakale labantu labawusebenza lapha kule stage lesi
ungazi ukuthi kulichile lokuba nalama civil servants asibhalele la kusaqashwa. No, we need them. Nabe sesifuna kuvala ka fire ndani nje then sta uvala ungeke lelo nakudzinga 5 ukucisha umlilo bese nibang 3 utawubanga lo munye umlilo akuthali
indvuna ibese iphendvula imibuto yemalunga yabonga nato tincomo tendlu.
Loku freezewa kuma post ongathi vele akusahambi kahle sekuyawukhanza ku kubulala live nathi siyakhala ngakhala mina so ngifika ngenzaba yakafaya ukuthi kuyawuthiwa na tatiteshi etiguka tiguka tiguka, takiwe langani, gandakiwa, beksaka, shabengati, or who's a basic figure, we have a lake. Quexigeche, Tataleonje, Nae umklonishwa, Lonyaga, umklonishwa, Mabulal. Uyile wathi azingotibonela lena so soyile nje le ekumangane station ebo Big Bend uyawubuka sibukile ke wenene ukuthi ingabe uyawuphindze aqele bamthini
lelitiko kubheka ukuthi letfu lo mbiko wetimpendulo etibhaliwe endlini ngalesine eTindzaba eSwatini TV kubika samkelisiwe khoza namuzi mkhonta eParliament.
Indvuna eltiko letokuhlela umnotho nentuthuko dokotela Tambo Gina itsike umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nencenye ekhulwini 2.4% kulomnyaka lwasetulu nanoma imithelela yekulo lokuchubekako emkhathisini welive leRussia neUkraine kutawuthi kabedakele tinye tinhlangothi temnotho welive njengokukhula kwenzengo yetinto. Induna ke beyikhuluma eParliament ngesikhathi yethula umbiko wekusebenza kwaleltiko wesigaba sekucala seminyakati imali wahulumende wa 2022-2023.
Indlu yabayesikhulunga lesibili ichubekile nemsebenzi wekutsingitsa imibiko yokusebenza kwematiko ahulumende wesigaba sekucala seminyakati imali wahulumende wa 2022-2023 loholwa ngemakomiti labo kusebenza kwalamatiko endlini yabayesikhulu. Litiko letehlela umnotho nentuthuko nalo letfulwe walo umbiko wokusebenza ekomitini leliholwa lilunga lePhalamende lenkundla yaseDvokodweni Mduduzi Magagula njengasihlalo. Indvuna yalelitiko dokotela Thambo Gina esandvulelweni sayo ivedele indlu ukuthi umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nencenye ekhulwini 2.4% kulomnyaka losetulu. Indvuna isithi khona timbo letawuthika beda umnotho welive kufaka ekhathi kulwa lokuchubekaka emkhathini welive leRussia neUkraine ikakhulukati kukhula ngalokwecile kwentsengo yetimbo nekweswela timbo letikhicidwe kulamavela amabili. Emalunga endlini abese awudzingitsa lombiko walelitiko lapho athandze khona kwati ukuthi tithini tinhlelo noma emaswi elive laholwa ngulelitiko ekumelana nemithelela yalokulwa lokuchubekaka kulamavela amabili kude live lisimame kubade kweselakala kwekudla eveni.
Indzaba ye food security indzaba lena le lengitakuthi noma ngabe konke sokusilahlekela kepha na ke nasingakalahlekelwa kudla nasinako kudla lokutawusenda ukuthi siphile kungabe mhlawumbe kakukalahleki konke.
I-planning ya co-minister ithini going forward kuthi singaba rest assured kuthi singethuki sive ngoba bese sisheshe siyesaba lo munye umuntu abulawe nje luvalo ukuthi wesabile but now mina siqinisekile ukuthi live yini lokuthi ama-plani singentani nesilive ukuze sikhone kumelana nalesimo noma ngaba sachamukile utho ngaphandle but live likhona kodimela yes amaswati kutekile ayazamaza but kunetilo besingakhona ukulima futhi amaswati
njengoba ishilwe indvuna ukuthi simo sabo cyclone nabo covid netimbi letikhona emhlabeni titawubangela kusekuhambeni kwesikhathi kube nesimo lesilukhuni evene ikakhulu kubangela indlala indlala netindvo letitsite letawenda kubede ihlala kahle evene singabe litiko lihleleni ke ukuthi hlangabetane naleso simo ngoba kuba kuhle nangabe ubona kusingathi kutaba nengodi ngesikhathi sesithe bese usheshe uyavikela
ingabe litiko libukusana nelitiko laka agriculture bamama lingayi improve njalo le food security la even.
Indvuna itekhlela umnotho nentuthuko dokotela Thambo Gina sekaphendvule malunga uthi kunciphisa le mithelela lekhona ekusolakala kwekudla eveni nemithelela yempi yelive leRussia neUkraine. Hulumende unikete inkampani yahulumende lebuke kuthuthukisa abalimi iSwede umsebenzi wekukhicida kudla eveni kakhulukati umbila njengoba lesinye sive semaswati silengele ngoti nekubulawa indlala.
Live bahlolushwa libhekene nama-crisis lamthu clear and present danger. I-crisis yokuqala ukudula kwedindo kuthi utawukhanza ukuthi will have people actually dying from hunger and starvation nangabe kuqhubeka lesimo lesikhona sekuthi ema food chains ema value chains ema supply chains around the world aba disturbed ngalehlehlawo lelikhona letimbi letikhona so Hulumende ucele Swede. Wacela Swede ukuthi akalime asebenzise ama resources emandi kwengeta ukuthi kulimeke umbila. Second, I crisis le khona a clear and present danger. Both ubede gas na 2025. Se importa 80% wa gas from a very unreliable source.
Litiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko kubheka ukuthi letfule endlini timbendwe diphelele naleti bhaliwe ngalesine kuleli viki. Tindzaba ya Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosini Sinisa ePhalamende.
Indlu yetimbunga seyiphasise umthetho losakhankanywa lobukeke kwenabisa luhlangothi lwebecishamlilo i-Fire Rescue and Emergency Bill omnyaka wa-2020. Lo mthetho-ke utawubona litiko letindlu nokuthuthukiswa kwamadolobha lenabisa titeshi lebecishamlilo eveni lonke.
Nayisachubeka nemsebenti wayo welisuku indlu yetimbunga ngemsombuluko, sihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letindlu nokuthuthukiswa kwamadolobha endlini yetimbunga Isaac Magagula. Ucele timbunga ukuthi temuke lo mbiko waleli komiti mayelana nemthetho losakhankanya lotawenabisa lihlangothi lwebecishamlilo lowatiwa ngale Fire Rescue and Emergency Bill womnyaka wa-2020. Imphunga Isaac Magagula esengelwe imphunga umfane nkosi Mphatfa kulendzaba.
Kulokunye lekufuna ukuthi kube khona kule le bill noma ke lo mthetho lotathu litiko lisebenze ngawo. Kufakwa kwengcinywa kungongwana le tawuthi rescue lebengekho itoni lo rescue kanu critical emsebentini wabo futhi phela sesihambisana nekuthuthuka kwemhlaba ufute konke lesikwendabo nemithetho wethu ube tailored and modeled my international standards and protocols.
Kuyethe phela lawo mandla ekuthi angene aseshe noma ende lo msebenzi wakhe nakubonakala ukuthi close nine loyo nakubonakala ukuthi kunema delays etholene leyo search warrant ngekuthi ke naye nakasebenza chief officer wendawo ukuthi ubebethe umonakalo longanani ubele nokuphela.
Timbunga telivumsile lelitiko ngalomthetho.
Bengingacela lokuthi vele timbunga atimukele le report kuze kutawuphila live. Ikakhulu kadike noma sisathi saya nje ngisangena kuyo le bhili. Lasikhombisa litiko. Ngoba salibandla elinokukhala ukuthi ngikuphi kona labaceceshwa khona laba labasebenza bakafaye. Cha lasikhombisa ke litiko indzawo le lakhona kuqabanga ukuthi kutawuvulwa kabanti le space zokuceceshwa laba labasebenza kuleli diko leli lelibaluleke kangaka esibenze eMaswati. Bakafaya babasecelele kani bangawo emaforces. Lo msebenzi labawentako unabo lo force. The training njengoba kunebaka traffic kunama CID kunani bonke balama phoyiseni. Nangicabanga mina emengamele ngekuhamba kwesikhathi lena kufuna kube i-department lela kuma forces.
Ekubeni indlu yemukele lo mbiko waleli komiti, indlu ibe seyingena emsebentini weli komiti lendlu yonke yetimbunga pheceleti Committee of the Whole House lapho khona kuphasiswe lo mthetho lomusha we-Fire Rescue and Emergency Bill wemnyaka wa-2020. Tindzaba ya Eswatini TV kubika samkelisiwe khoza namuzi mkhonta ePhalamende.
Masala mahle kulesikhathi samanje sidabukana ngombiko lobuya etiko letemabhizinisi nekuthengiselana. Kanti ke uthi luthunyelelwe ke beTindzaba uthi ke indvuna yetemabhizinisi kanye nekuthengiselana namancoba khumalo. Ithi ke inhloso yalo mhlangano ukukhulumisa Tindzaba temabhizinisi emathuba yokuhlanyela ehlangothini lotekulima kanye nasetinhlangothini temithi. Elanga lekucala ke indvuna ivakashele ke mapalane wetangaphandle even laseBangladesh Ambassador Masood bin Momen mawuvisini kakhe libandla lenduna ke livete ke inshisekelo. yekusukumisa noma ke yekusukumisa kubambisana nelive lase Bangladesh in trade kuthi ama business nekuthengiselana kuthe kulima kanye nekuthe mfundo bazata moment utheke uya kumukela lokhu kanye neluhlangothi lema business ikakhulukati kubomake nebantfu labasha kanye netema business noma nete kubambisana kuthe chwephesha intuna khumalo ke ihlangene nasihlalo wenhlangano yetemithi iGlobal Pharmaceutical Group of Companies lephindze ke ibe netinkampane letifaka ekhathi yemabiscuits lubisi dinatho netidzakamiswa noma ke neti dinatho letidzakusanako netinatho letingadzakuswana tinkukhu timfishi naleto ke imikhicito yetimfishi kanye ke nemafutha ladliwako. Inkampani yakaloliwe ifundise bashayeli betimoto lokumatsapha ngebumcoka bekulandzela ke imibhalo ekowela kujanjiwe sitimela. Inkampani ke ifundisa ke bashayeli nje bese kwenzeke tingodi daso ke sitimela.
Inkampani yetitimela kuleli Eswatini Railway kuthi njengalesibili kuseni yafundisa abashayeli betimoto kumatsapha lapho kwenqa khona sitimela ngekuwela ngendlela lengiyo nangiqophelela. Nangushayela ke ngakuqophelela lapho kunajanjiwe sitimela khona kulandzela timbawu letibekiwe nekulalela ke ihut yasoke sitimela nemaphoyisa ke nomasipala welidolobha lakumatsapha beba ingxenye yalokufundzisa. Sicelo mashwama wayoke inkampani yakaloliwe ukuthi lokwenza ukuthi babe nalethi umfundziso dingodi labatibonile tasoke sitimela emavikini lambalwa lengcile.
Usi inkampani yase Eswatini Railways usemgomeni wethu ukuthi kusebenza kwethu sisebenze ngendlela lephephile. Kungako nje lamhla sivuke la usikhanza silapha emgwaqeni lapho khona le section lena nje siyibita nge level crossing shorting lapho kuphambana khona stimela nemgwaqo wetimoto kakhulu kakhulu lesigcileki kokulo msebenzi walamhla ukuthi nje sikhumbutane kakhulu kubashayeli nebasebenzisi bomgwaqo ngebumqoka bekuhlonipha leto timbawu letfolakala kulama level crossings. Singapane sibonile mhlambe kulamala ngalendlulile ukuthi itenyuka tingoti bamfla bashayiswa stimela timoto lechayiswa stimela kuyo le level crossing ngesizathu nje lesithi abahloniphi lethu timbawu letitfolakala ku level crossing. So lamhlanje na sithathe nasi lelifuba ukuthi sike lapha emgwaqeni sikhona ekukhumbutane bashayeli ukuthi asihloniphe I level crossing ngaleyo ndlela sitawusebenza siphephile siphephe kanye naso sivu.
Nebashayeli ke bakhombise ukuthi bambise inhlangothi lebetifundzisa ngekulalelisisa loko bebakusho basaseke lowo mzuzwana bemukele nalawo maphepha bekanemibhalo lechaza kabandi ngako kuwela lapho kunajanjiwe sitimela khona. Tindzaba namuhla ngingugiyani Msibi ngekumatsapha.
Lipangele Swatini Bank ngekubambisana naletinye tinhlangothi lihlangene nebalimi besifundza saselibonjeni emhlume Country Club ukutobukisana ngetindlela labangasebenzisana kangcono ngato. Kanti komphathi welibhangele Swatini Bank indlunkulu nozizwe emlela uthi ke libhange lifuna ke kuva imuvo yebalimi ukuthi bafise ke kubanjiswa ngakutiphi tinhlangothi njengamakhasimende abo.
Lipange Swatini Bank ngekubambisana naletinye tinhlangothi lihlangene nebalimi besifundza saselibonjeni kutobukisana tindlela labangasebenzisana ngangcono ngato. Ngekusho kwemphathi walelibhange Ndlunkulu nozizwe Mulela, lena indlela yekuqinisa budlelwane babo nemakhasimende abo lapho khona abalimi bakhona nekuveta imibono yabo ukuthi badzinga kubanjiswa ngakuphi ikakhulukati lapho khona balimi bahlaselwa nakuguquguquka kwesimo selitulu.
Ayida onke intanyelo nakonke konstane nje ukuthi embili siyapi nokuthi singasebenzisana njani kuningi lesivele lokuvelako kunama issues abo climate change la senda ukuthi kulima sale kubukwa kuwendiwa ngetindlela letihlukile nalawo ke ma discussions lesidengawo la kutobona ukuthi sisebenzisana njani ekwendeni lokulima kwethu kuchubeke ngetindlela letinye letikhona lesingathi introduce silibhange ke ukuthi singangena njani thine lapho sibambe balimi kude sichubeke le sector yethu indlondlobale.
Umphathi wenkampani yashukela emhlume Nick Jackson uchaza kabanti ngetindlela letingendiwa kuthuthukisa kubambisana kwenkampani kanye nebalimi.
Put up new boilers, be looking to all the banks to help us with that funding.
Umlimi Michael Makakula uthi iyabakhinyabeta intsengo yamanyolo lekhulile.
Kusishayile. Ngikhuluma nyalo, ngasikhuluma nje ngamanyolo, sikhuluma nje ngamanyolo, sibalimi. Ushaye kakhulu. Uma ungabuka iurea, ithi 962. Ubuke iblend, it's 1,130. Sikhweshile ke thine kuyo. Sithini ngona sisale sibuka sisebenza le stillage ngoba sona singonywana. Shayikele vele kakhulu sibale kakhulu. Lokuhlangana kwethu nje nelibhange ngicabanga ukuthi kukhona mhlambe lapha sta ubuka khona indlela linye leya embili ukuthi singaphuma ngakuphi.
Libhange livetile ukuthi litawusukumisa licwaningo lelitobuka indzaba yeguqukucuka kwesimo selitulu lese kubonakele kubakhinyabeda kakhulu balimi nekuthi lolucwaningo oluhlose kusita abalimi ukuthi tindlela tini letingasebenziswa kude loguqukucuka kwesimo selitulu kungabalimati kakhulu. Umbigo uhlanganiswe ngithembelihle magutshwa titfombe ngithemba shabangu emhlume.
Umlawulo mandla kuleli Eswatini Energy Regulatory Authority inhlangano basemabhizinisi business Eswatini kanye nalabathinzekako bangeneke egumeni lapho khona babuka ke tindlela lekuthi emandla kuleli lokufaka ikhadi gesi ukuthi ke kungabe ngilokunuma ke kube ngilokukhonsile kujingeke kungawaduleli ke maswati.
Njengalokhu kukhula kwagesi kanye nemafutha etimotolo uchubeke njalo umlawuli wemandla kuleli Eswatini Energy Regulatory Authority kanye nenhlangano nabosomabhizinisi i-business Eswatini sebathathe isinqumo sokuthi bavayelane egumbini ngenhloso yokuchamuka nesisombululo lesingenta ukuthi le tindlu tingawaduleli kakhulu emaswati. Umphathi wale nhlangano nabosomabhizinisi kuleli i-business Eswatini iNathi Dlamini uyachaza.
Siyongena lapha egumeni bekunene sisonkana nje etingqondweni tethu kwakhalife national development ngaloko ukuthi singena lapha nje sinema interests ethu lahlukahlukene kepha ke naso uvula lomhlanga sizawuxwayisa ukuthi asibeke i development elive phambili nema personal interests ethu eceleni ngoba at the end of the day kumele siphume nelikhambi which will ensure ukuthi le live continues to have access ku power ane economy niyati ukuthi ikhona kangwane vele is powered by energy, electricity, renewable energy sources, coal, you name it. Ngidingisot khuluma kepha lokunye nje ngakuhlebela nje ngiloko ukuthi thina senjinjile phela ngaphansi sekune climate change sebasinyala sesibuke ukuthi nangabe sithatha le energy ne power siyenda kanjani ukuthi sikwende ukuthi ingabe sechubekisa lokufa kwe climate change kangwane nakho lokho sabesikhulumisa nje openly.
Umphathi libandla lelawule mandla kuleli Eswatini Energy Regulatory Authority sikhumbuzo tsabetsi usibathe ukubuyisa imivo etinhlanga ukuthi tsinzekako njengalokhu kusobala ukuthi gesi namafutha etimoto lokuyachubeka nekudula.
Indzaba ye energy has become a priority number one for emave lamane siyathi sonke ukuthi iningi energy yethu yonke siyayi import nangingathinza nje nawutawubuka whether indzaba ya gas noma indzaba ya petroleum sineke singumlawulo wemandla sibuke kokubili kuthi kwende kanjani labanengi beni bantawadi ukuthi indzaba ye petroleum is a global challenge, indzaba ya gesi is a very serious challenge. So sikubone kukuhle ke kuthi sibitane nabo bonke bosomabhizinisi sihlangane nabo sibuke potential investors sibuke ukuthi le live linani lelingasilamulela because kungumsebenzi wakhe regulator kutsi akubuke kutsi i-energy as an input cost to production is as low as possible but it is available for the country.
Kubheke ukuthi sibikele sive ngedivumelwane kanye netincumo lelo uthathwa kulomhlangano eTindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isemafini.
Sasingena kithi okulethi buya ngaphandle kwakulele mengameli welive leRussia Vladimir Putin notabambaka yomhlangano kanye nemlingani wakhe welive leTurkey Tayyip Erdogan kanye nemengameli welive leIran Ibrahim Raisi. Lomhlangano ke walabaholi labathathu utawubanjelwa even leIran. Sathele msato Linton Gule hlanganisa nangombiko.
Sanibona sikuvusele zusele nembukeli eTindzabeni. Yebo kuletho letiqhamuka ngaphandle kunemhlangano lapha even laseIran. Lobheka ukuthi ube khona kanti ke uthelekile emengameli welive leRussia Vladimir Putin ubheka ukuthi abambethe inkulumo nemlingano wakhe welive leTurkey Tayyip Recep Erdogan kanye ke naye emengameli welive leIran Ibrahim Raisi. Kanzike lomhlangano lona walamaveje lamathathu. Kanzike kuthiwa kwesibili mengameli Putin avakashela ke ngaphandle kwelive leRussia kusukela athumela emasosha akhe kutse akahamba yawugadla lapha eveni lase Ukraine. Kuthiwa-ke kulomhlangano labaholi labathathu kubheka ukuthi bathi Tindzaba letiningi letifikers ibudlelwane balamave lamathathu bathathi Tindzaba Tindzaba letifikers impilo echubekako lapha eveni laseSyria njengoba live leTurkey linema security concerns ngaleyo Tindzaba yaseSyria. Kanti-ke lenye kubheka ukuthi itekwe kabanti Tindzaba yekuthenini ingabe nanga ukudla lokugcinwa etingungwini lapha eveni laseUkraine kuphuma njani kuhambeke kuye timakethe temhlaba. Mengabeleke iDohan uthi unelethemba lelikhulu ukuthi engadlala nzima lebonakalako emkhathini wayo iUkraine neRussia kuthi ke babuye etafuleni kube nekuthula babekeke tical pants nalokuthi ke lokudla lokukhona lapha kuphume evele eUkraine kuye timakethe emhlaba basebenisa ke umgwaqo lapha ku Black Sea. Tindzaba ke lechubekako ke nalesitabe silandzelela Sunboy. Kanti ke yena mengameli Erdogan utibambile tinkulumo ekufikeni kwakhe ekhwa lapha eveni leIran namengameli Ibrahim Raisi. Basinsile Tindzaba letiningi njengoba basayine ema-bilateral agreements lasiphohlongo kufikers Tindzaba tekuthengiselana Tindzaba letinye lebatsinzile Tindzaba tayo i-security kanye ke nenzaba lenkulu yakhona lapha eveni laseSyria. Uyakhumbula ukuthi live leRussia lihlinywe emava aseshonelanga kutemnotho ngenzaba yalempi lechubekako lapha e-Ukraine kanti nayo i-Iran ikinyo live le Melika kutemnotho. Kanti-ke kulomhlangano wa Erdogan kanye naye President Ibrahim Raisi babeseke labo lababuke Tindzaba tangaphandle kulamavi ngakhulu tindvuna tangaphandle tibeseke setiyachaza ukuthi yini labo mengameli lababili leba kutsinzile. Kanti bobabili bayitsinzile le Tindzaba ma sanctions uthi lo waseTurkey lama sanctions labheke laklinywe kulo livele Iran akekho nani emthethweni akahambisani nemigomo wakamhlaba. Kanti-ke nayo iTurkey ithi yayifuna Tindzaba yaseSyria ukuthi itekwe kabanti kulomhlangano walabo mengameli labathathu asesibeve labo foreign ministers balamavela amabili bayiteka le Tindzaba.
We understand very well Turkey's security concerns on the Syria issue. We also understand that it raises the possibility of organizing a special operation. We believe that Turkey's security concerns should be permanently resolved as soon as possible. I want to repeat once again that for the Islamic Republic of Iran, Turkey's security means Iran's security.
We have always been against unilateral sanctions against Iran, and we do not find these sanctions right. We hope that all parties will take the necessary steps to make the nuclear deal work again.
Lenye Tindzaba Sunboy lechubekako lapha Europe Tindzaba yaseFrance njengoba kuna president welive leUnited Arab Emirates bambita ngokuthi ngiMBZ lo vakashela ikhona even laseFrance ukhulumisana ke namengameli Emmanuel Macron Tindzaba lenkulu ebayitekako Tindzaba yeEnergy kutheneni ukuthi gesi lingamthola njani live laseFrance nabo oil bangatholakala kanjani kulandzela ukuthi emava sentionalanga sase sincumo sekwehlisa linani la gesi nabo oil labamlanza ke eveni laseRussia. Siboneke tingapa leti nake Tindzaba tabo oil kulamava lamabili lekwi Total Energies yaseFrance ikune Adnoc yelive leUnited Arab Emirates basayina ke zivumelwano sekuthengiselana yena oil labanye ke bathengiselana nabo gesi kanti ke lokunye lokutawendeka kuloke ukuthi labo mengameli lababili kubheke ukuthi babambeke tinkulumo ikakhulukathi nasendzabeni tekuthengiselana emkhathini kwawo lamave lamabili. Uyakhumbula ukuthi le Tindzaba yagesi iqhamuka ekuthenini live leRussia ligadle lapha live leUkraine kanti gesi lomningi longena eEurope uchamuka khona eveni laseRussia kuthi tena kune G7 summit mengameli Macron wakhulumisana na Joe Biden bakhuluma Tindzaba ekuthenini batamthatha kuphi gesi batamthatha kuphi oil. Siboneke President Biden avakashela eMiddle East utitsekile nakhona Tindzaba ta oil Tindzaba ta gesi lapha eveni laseIsrael. Loku kenyalo mengameli weUAE avakashela live laseFrance lenakhona Tindzaba ya gesi Tindzaba ya oil ngiyona lehamba phambili. Sabe soloke siyinaka le mihlangano lemibili loyolo wendeka eFrance naloyolo wendeka lapha eTerrence and Boy kutheneni ingabe ihamba njani le mihlangano yomibili.
Smuggler get donor, Tindzaba, going to tell him Sato Linton, Kule, Baseland, Sagangato, Tindzaba, Tindaga, and Pantle Waglady, Sasberga Kai, I'm 70 Lomotelo and Duaga, leave a Laguleli, Egu, Figelene, Malunga, Bandvana. So when they go good see, Lushango, Silbue, Malunga, Bandvana, even La Selly Sutu, Litigella, Lito Funzaga Banding, a late in Langoti, the Tindaga, good see, Dingandolo Taguleli, Kubangle, Tolet, Mugalaga, Bandvana, Pecalitis, Natsigeti, child friendly.
Inhlangano kaWorld Vision emhlabeni wonke jikelele ingilele ebuka eTindzaba temalungelo ebantwana lenhlangano iyayisebentisana netinhlangano zabohulumende emavini lekiwo kuqinisekisa ukuthi bantwana bayavikeleka. Inhlangano kaWorld Vision ya 7 yaseLesotho kanye nelitiko lelibuka eTindzaba tebantwana kulela live bakuleli kutofunza kabanti ngetindlela tekushushisa amelula eTindzaba tebantwana netinkantolo. Umcondizi kaWorld Vision kuleli Thina Mugunda uyachaza.
So what this country has done is it has put together what we call a one-stop center. So this one-stop center brings in the different services that the children need, the children who are survivors or who have been, who are regarded as victims of violence, need in order to be offered and accorded justice. So this mileage that this country has achieved is something that is being sought after by our people from Lesotho.
Manje inkantolo yebantwana evinda seLesotho Phuseletso Makhuphisini uthi inkinga labahlangabetana nabo emacaleni ebantwana tifake ikhathi ukuthi abantwana abakhona kufinyelela emthethweni.
We want to have a one-stop shop. We had here in Swaziland they have a one-stop shop where when the child has a victim can have everything that they need in order for them to deal with the case to finality in just one day. So the problem in Lesotho is that we have different stakeholders doing different things at different places, and that doesn't work for children.
Usabambe kuba ngumcondisi ehlangothini lebantwana ngephansi kwelihhovisi leliphinda ndivuna nkulu umhambi Dlangamandla uthi noma live laseLesotho litofunza kuleli kodwa nalakuleli kukhona lelikufunzile lelifisa kwenta lokwentiwa nguleli alive.
Nginakile nje laphiyana nabasakhuluma bakhuluma eTindzaba Justice for Children Forum lapho khona bakhuluma dona eTindzaba ukuthi umntwana unakekelwa njani bathatha bantu labahlukahlukene ngetikhathi bahlangane batikhulume. So sikubukile loko ukuthi nathi silive siyadzinga ukuthi kube ngumsebenti lesiwuphakamisa masinyane ikakhulu ngoba uyawugunyata nemthetho webantwana lo 7.
Ubheke ukuthi live yaseLesotho sekuleli livakashele tinkantolo kanye netinhlangano letibuka emalungelo ebantwana eTindzabeni kubika Fortune Dlangamandla isembabane.
Kumshana womnyango oqondisa timilo ophilile Dlamini ubonga ke 70 lomnyango kanye nabo bonke labafake kesandla iqinisekiseni ukuthi umsebenzi welusuku lalomnyango ebelikadzela ngalesihlanu evikini leliphelile uhambe kahle. Dlamini ke uthi lolusuku luhambe kahle kakhulu njengalokhu kubebede lokubikelo kwendekile.
Lokho umshana womnyango ocinza timilo phindile Dlamini ubonga uNkulunkulu ukuthi lo msebenzi uhamba kahle. Usimpumelelo lalo msebenzi ubese kubambisaneni ukuthi inhlangano zethu ehlukahlukene lethi ngephansi kwalo mnyango. Usinetivakashi tengwenyama nathi udlala inzima lenkulu ekuhlobiseni inzawo lapho bekathi kubanjelwe khona lo msebenzi.
Angisho lokho ukuthi netivakashi tabona kadumisa kakhulu abangona la basase semandleni sahamba la. But from the comments, Senda kahle kakhulu. Emakhosi abukela thakazathi ajabulile ngalomsebenzi. Kepha waphinde washo ngalo mnyango wathi kube kuhle kakhulu bayabona.
eTindzabeni kubika Fortune Dlanga Mandla kanti tfombe tfolakele eminyango ucunza timilo
umqhubanisi wesive namaphoyisa superintendent Phindile Vlakati ucela ke labo labathola imilayeto yokuthi kumele bawongelela ke lihlolo phecelete ama interviews ngemgcibelo ukuthi bavukele ke station letibukeke tifunza dabo phecelete ama regional headquarters ngawo ke umgcibelo
sengiso sikhathi ke manje sekuthi batobhala lihlolo ngalowo msebenzi siya mema wonke umuntu lo wasifaka sicelo sakhe etifundzeni kuthi ngemgcibelo mhla ka 23 July akaye enhloko hovisi yesifunda la kuso noma lapho afaka khona leso sicelo sikhumbule kuthi siphathekele naleto digcebezane lesaniketwa tona naleti info ke letibhaliwe njengalokho sisikhiphile simemetelo kumithombo yeTindzaba lehlukehlukene afike abuke kuthi yini nani lephatfako siyacela ke ukuthi laba akube ngilabo labenda khona labo labenda leto dicela kube ngibo kuphela futhi sicela kukhumbuta ukuthi kude imali leta ubhadara batanishayela ke bantu bathi khokha imali lengaka kuze kuthi ube kulolo kulabo labantu ocashwa asisho ukuthi lokho akukho bantu labantu ocashwa bantu ocashwa ngale ndlela yekhamba kule procedure lebekiwe
Kazinga kulokunye umchumanisi weminyango wecondisa timilo gugulethu Dlamini uthi ke lo mnyango utobamba lihlolo phecelete ama interviews kulabo kulabafaka ticelo tekubanga emaphoyisa kulo mnyango
Umnyango wekulungisa nokucondisa timilo His Majesty's Correctional Services watisa bonke labafaka ticelo tabo temsebenzi kulo mnyango ukuthi kutabe kubhalwa lohlolo ema interviews mhla tinge amashumi amabili nakuthathu ukholwane kusukela ngensimbi yesiphohlongo ekuseni kunathi Tindzawo letilandzelako labafaka ticelo tabo enhloko hovisi nasesitwashini batawumikise batabe bona babhalela St Mark's High School labo labafaka ePix Peak Correctional nasebhalekane Correctional Center bonake ngasini masakhe lamahle bayawubhalela eMhlatane High School labo lokwathi bafaka tabo ticelo kumathapha ecorrectional services batifaka kamanzini emanzini remand center mangayane ecorrectional staff college emarkansi young persons emawelawela evulamasango kanye nasecriminal health center bonake labo batawuthi bahambe bayobhalela ecorrectional staff college kunalabo ke labathi futhi bafaka ticelo tabo ecorrectional services enhlangano batawuhamba bayobhalela eCentral enhlangano Central High School labo labathi bafaka ticelo tabo eBig Ben Correctional Center batawuhamba kibona bayobhalela eLubombo Central High School maswati lamahle niyatiswa ke ukuthi nonke nenele nobe niyobhala nibovele niphathe bomatisa benu ema National Identity Card naleto dicebezane lekwathi ngalelangana neletter leto dicelo tenu baneneka dona netiphathe nengatishiyi niyatiswa ukuthi ke tincingo ngeke tivumeleke lengekhathi lanobhala khona lohlolo lwenu kutawuthi ke bonke labatawungenela lohlolo bacele futhi ukuthi babe sebafikile ngensimbi yesiphohlongo ekuseni kulungiselela kona phela kucala kokubhala lohlolo niyatiswa ukuthi nigcine imithetho ye-COVID-19 njengoba kutawube kuhlangene bantu labanyindi sisendela kokuthi kumbe kungaze kube khona kokuthi umbe lonawo lowo mkhuhlane umbe sekangathelela lo muntu simemetelo sikhishwa ngolokhulumela lo mnyango wekulungisa nokucondzisa timilo longusine superintendent Gugulethu Dlamini egameni la Commissioner General of His Majesty's Correction Services. Siyabonga Melanie.
Salubo kulewa namsangato wati tuambula amba pambili ya Eswatini TV sibuka sama Eswatini le edite nsimbi ya sikombe sa sitkereta nga lulu mle Eswatini. Singena kitoke temilalo mengameliwe nlano le ngamelege umlalo ulpola kuleli Peter Smelane utige bayi nlano batimisele kukutinge mufa kuminyaga le sikombisa live libege selkalile kukuluma kinzabe genela kinzebe ya mtlaba. Smelane uti kule minyaga le mibili le tago babugwe kutfola litigiti le kukale le kungenela kemilalo ye Chan even la se Algeria ganyene Afcon even la se Ivory Coast. Smelane beka kuluma na lumsaka to embabani
onge mavemhlabi Tindzaba ntebhola abanato tinhlelo tekuthuthukisa likhetho lwesive kuze kukhona ingenela imidlalo lemkhulu emhlabeni lifaka indzebe emhlabeni. Peter Samora Smelana lohola inhlangano engamela umdlalo webhola lapha eVenue uthi live kangwane nalo linalo nihlelo letawenda ukuthi live ligcine likhonile ingenela yonke imidlalo lemkhulu emhlabeni. Smelana uthi lohlelo lwabo sihlangu semnikati singaqala ku khuluma Tindzaba tikongenela indzebe yemhlaba emva kweminyaka lesikhombisa.
Yeah, kwamanje lesikubukile sibukele ukuthi at least ngoba sikaze sifike kuma finals eChan neAfcon, at least i-target yethu ne-mandate ukuthi sifike kuma finals next year eAlgeria. From there safika, then ke sesiyaplana lokuthi sifika njani kuma finals e-World Cup. Lama preparation abo Chan nabo Afcon atasita lokusinikete amandla lokuthi sigcine sifikile simithe i-target yethu ukuthi sifike kuma finals e-World Cup. With all the development etc singatinikete nje 7 years lokuthi sifike ku World Cup, but kwanyalo the short term lokuthi vele within the next 3 years sifike kuma finals na kanjani abo Afcon nabo Chan.
Ngisho kwaSimelane live lingaqala ukukhuluma ngemidlalo yenzebe emhlaba ngeminyaka wa 2013. Lubikele umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzumbiki uhlanganiso kuFabrice Msonera embabane.
Mengameli wenhlangano lengameli yomdlalo wolibhola letinyawo kuleli Peter Smelane sewukhuthatheke badlali belikhethelo lesive sihlangu semnikati kulwela ke kuyodlala imidlalo yeChan netabanjelwa eVenue laseAlgeria ngenyanga yaphembetwana eminyaka lenotako. Smelane uthi ke kunqoba umlende wokucala nabadlala nelive leBotswana kulembela sonto emdlalweni wema-quarter finals kutabanika ke lithemba kuthi nemambala vele batimisele kuyongenela ke le midlalo eAlgeria eminyaka nale bekhuluma nakavalelisa lelicembu lelibhekise ke Francis Town eBotswana kutholana ke etulu nelive leBotswana emidlalweni yemachan 2023 qualifiers.
Ngemuva othi likhetho lesive sihlangu semnikati siphuma endzebeni yeCOSAFA yalonyaka lapho khona ama semifinals plate sakhala phansi ngamagoli amabili eqanzeni ekhetholeni lesive leBotswana. Sihlangu sesivele sibhekise emabombe Francis Town lapho khona sitawutholana neBotswana emlindeni wokuqala wenzebe yeChan qualifiers litawubanjela eVenue laseAlgeria emnyakeni lutawo. Peter Samora Smelane lomengameli wenhlangano engamela umdlalo webhola lapha eVenue uthi kunqoba umlento wokuqala nelikhethelo leBotswana kutawunika lithembe maSwati ukuthi sihlangu semnikati sawukhona kuyongenela le ndzebe yeChan letawubanjela eVenue laseAlgeria ngenyanga yabhimbitwana eminyakeni lotako.
Sinikete insaye yayo lokuthi le game ifuna siyicethe nyalo, we have to finish the game ku first leg. Sithe lapha nje sesitocethela umsebenzi lesesiwentile. So nje lokhu lonphuma nathi ukuthi sifuna nibe nemaresults lamahle.
Dominic Kunene locicisha sona sihlangu uthi sebavele bawalungisile maphutha labenda ukuthi bakhale phasi nabadlala naye eBotswana endzebeni yeCOSAFA.
Sawuya ke siyoyidlala le game siyathi singeke ibe lula. Kepha nje ke ikhulile leli cembu ngendlela yokuthi nalingena egroundini president yilelitimisele ngendlela lesimanga. Ngike ngababona lokho ukuthi kusho sinoma songakhipha nje isikotela emgodzini usibeke ubheje ngaso lesithombile. Bangasilwela kunenzaba lokuthi sinani kulendlela labaye batimisele ngayo nabangena egroundini. So sawuya ke le president siyokulwa.
Captain Lindo Mkhonda uthi wonke umdlali ekhethelweni lesive uthi imisele kuthola imphumela lejabulisako.
Iya, ngicabanga ukuthi kungaba mhlawumbe kanjalo ngokuthi mhlawumbe siya revenge, but ke vele etingqondweni tethu kukhona kakhulu lokuthi lo mdlalo at all cost kumele ukuthi siwine lo, kusifisile lokuthi siwine ngikona lamalungiselelo vele siwende ngendlela isiqophelelo lesedulu kakhulu ukuthi vele kufanele ukuthi siwine lo mdlalo siyathenga kakhulu.
Lo mdlalo kubheke ukuthi udlalo ngemgcibelo khona Francis Town eBotswana kanze umlando wesibili utawudlalwa evikini lelitako. Lobikile umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanze umbiko uhlanganisa uFabrice Msonera embabane.
Akamasathu lamahle ngaledwa temidlalo tiyaguca tensimbi yesikhombisa singakahambi asiphinde sikuthi cabucabu nathi bedamba phambili kulolu suku lwalomuhla.
Ndunankulu uCleopas Dlamini sewucele bafundzi benyuvesi yakuleli ukuthi nabanetikhalo balandzele tindlela letingito tekubika tikhalo tabo kunekusebenzisa ludlame. Induna yelitiko letekuhlela umnotho nentuthuko dokotela Thambo Gina ithi umnotho welive kubheke ukuthi ukhule ngalokubili nengcenye ekhulwini 2.4% kulo mnyaka losetulu. Kanti-ke induna yelitiko letindlu nokuthuthukiswa kwamadolobha umntwana ngosimelane ithi lelitiko solo liyaqhubeka nekuba nensayeya yetindzabeni tekubhadalwa-ke komthelo wempahla edolobheni beceleti ema-rates.
Masalamahle sobona sitibeke phansi tensimbi yesikhombisa tensimbi esiphahlwa ngothi tawulandzela sesiphoma sakushiya naluzinga lekubanza nekushisa lamadolobha akithi lakhethebela kusasa ngaleto ingosi tawuchubeka kuthela umusa emakhaya nisale kahle.
Thinking, yep, for my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that.
Live on the edge of tomorrow with MTN Business.
Simo selitulu ngilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu senjalo, MTN Business ikhona ukusiza ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu senjalo, MTN Business ikhona ukusiza ibhizinisi yakho.